Dumelang, 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 dumelang. Dumelang, 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 dumelang. 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 Dumela dumela gogo umang kwena mangogo dumela umang kwena mangogo ipulela gogo kwena mang dumela 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 aw motswala motswala re tla dumela motswala Ikela motswala. Sala handle motswala. O dumetse tsa bona. Mama. Thokoza gogo.
Sekamalami kanjalo.
Thokoza gogo.
Semina seqobo lami kanjalo.
Thokoza gogo.
Senungujuba indaba kanjalo.
Thokoza gogo.
Sizwa kamthetho kanjalo.
Thokoza gogo.
Nami ngizokwenza umsebenzi wami kanjalo.
Thokoza gogo.
Ngize ngihambe kanjalo kakhulu.
Thokoza gogo.
Khulu khulu.
Thokoza gogo.
Kakhulu.
Thokoza zabonga gogo. Kwasitshela amagama gogo.
Kakhulu.
Kuthi wena uba kamthetho gogo. Fikela amahla bathini gogo. Nyathela amabala gogo. Wenze umsebenzi wakho gogo. Ah gogo zambile kauzile wena gogo. Wafika thatha ingoma gogo. Nyathela amabala kanjalo gogo. Izwe emngoni nje zanjalo gogo. Yazi ukuthena amahloni gogo. Fika nina nini gogo. Njengembiza abantu ababathakathi gogo. Hlala ibila mzulu umthiyari gogo. Fika thatha ingoma gogo. Nyathele lama ngulube akayise gogo. Azamakela gogo. Thokoza. Thokoza gogo.
Oba sekunjalo.
Thokoza gogo.
Niyaphuza kanjalo.
Thokoza gogo.
Kumnandi kanjalo.
Thokoza gogo.
Kodwa mina ngiphuzi kanjalo.
Thokoza gogo.
Abangani bambe nihamba nabo kanjalo.
Thokoza gogo.
Bona baphuzile kanjalo.
Icha gogo uthi ufunani gogo. Ufunani gogo. Ufuna shilungwana gogo. Ufuna sisuthu gogo. Icha nje gogo nikuzele. Thokoza.
Baba sekunjalo.
Thokoza gogo.
Sifusela kanjalo.
Vusela gogo.
Sifusela simini.
Thokoza. 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 Thokoza.